amagenekezo ya 17 ntwarane nyinicubero mukuru w'igihugu cy'u Burundi yarakiriye urongoye ugwego nshingwabikorwa rw'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika akaba ryari n'irya mbere ashise mu gihugu cy'u Burundi kuva agenwe muri ayo mabanga uwo nkubahwa Musa Faki Mahamat yarakeje cyane nyinicubero mukuru w'igihugu cy'u Burundi ku mbono afise ku gihugu igaragara cyane cyane ku bikorwa by'iterambere bikorwa na Leta y'u Burundi ku kigoro ko gutsimbataza intwari ibereye kurwanya ibiturire n'ibindi bene ku ntambwe igihugu cy'u Burundi kigeze ko mu gusimbataza amahoro aho yiboneye yuko amahoro asasagaye mu Burundi aranakeza cyane avuga ati utumbere igihugu cy'u Burundi nico gifata iya mbere mu kuja gusahiriza ibindi bihugu mu bikorwa byo kugarukana umutekano. Baragarutse cyane kuri ico kibazo cy'umutekano muri rusange muri Afrika haba mu bindi bihugu nka Somalia n'ibindi na cane cane ku kibazo cy'umutekano muri aka karere ku buseruko mu gihugu ca garanira intwari ibereye ya Congo RDC aho nyenicubero mukuru w'igihugu cy'u Burundi nk'usanzwe arongoye ishirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko yasavye cyane yuko ubumwe bwa Afrika bwo shigikira inteko zo mu karere ziri muri Congo kugira ngo zifashe mu bikorwa byo kugarukana amahoro biciye mu kigega cy'amahoro cy'ubumwe bwa Afrika le Fonds pour la paix. Baraganiye cyane kandi ku cerekeye ikibazo cy'ugwaruka aho nyiricubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yashinze intahe ingene igihugu cy'u Burundi kiko kiratera imbere kubera ugwaruka biciye mu migambi myinshi haba umugambi page haba amakoperative ugwaruka rurimwo haba ingene gwitwararika cyane ibikorwa by'iterambere eka bikanatuma n'amahoro atsimbatara kuko yugwaruka rutari mu bikorwa usanga kenshi gwajuragijwe rero yaremeye uko azotanga no n'integuro y'ibikorwa n'imigambi yokogwa n'ibindi bihugu kuko murazi yuko aho intambwe iheruka kuba ihuza abakuru b'ihugu n'amareta y'umwe bwa Afrika yajeje umukuru w'igihugu cy'u Burundi kurongora umugambi ugwaruka amahoro n'umutekano muri iyo ntumbero rero azoshikiriza icegeranyo canke integuro c'ibigambi n'ibindi bihugu byo kwisunga bifatiye akarorero ku gihugu cy'u Burundi aho tubona yuko ivyamwa byamaze gutangura kwibonekeza.